kodwa wena ungisebenzele kakhulu umsebenzi ngoba into eneyiningi ngiyakhona ukuthi ngiachieve kahle ukuthi ngidla ama-drugs ngene etshwaleni ezisanele yabo. Wena ngiyabonga nje ukuthi umsebenzi kwavele ngakasivulele umsebenzi khona lasikhona si-right.
Ukuthi wethu yeah, I feel me, Bakashabang, just about that.
Very business, it means you are right up on me. I don't know, I need to go back. The whole dog is a mobile drink, it's been the guy. It is the
boy, and I'm keeping the family. I'm going to make this is holding out. I can't doubt it. I'm a machadi. Lokuthi mawuthanda ungafaka umndeni wakho. Manje ngisimuthi ukuthi le ntuthu mangabe sishume. Nga affecta, ngama affecta umuntu ngaphakathi esifubeni. Ukukho nje safety yabo. Akukho safety ngoba yak affecta wathukusa ushona akwa hope this more yabo. Phakathi sifaka amalahle yabo. Nendawo sizenza ama follow kanje. Emva kwalokho sicisha amalahle yonke indawo. Sikhanda imbobo zokubasa basena le nto basa khona la ngaphandle. Na umgodi lo. Ovelayo lo phansi la uziko lokuthi ukhona ukubasa ku bese malahle ayihambela ke ashaza afike phakathi nale itini imukeleke ukuze kuphume phezulu 7 days 8 days sisebenzisa udongo sisebenzisa inhlabathi ekuthiwa umcakaca yabona bese uzoba yidafu udafu le mpushe le yamalahle sale malahleni yabo ephume emalahleni amalahle mayisefo eyimayini sale yona. You will sit on the side. You will sit on the steel. You tell me 80 rand, my 1,000.
Which hand?
What's up, Tinag? What's up, 67? I didn't lose a great thing. I see. I eat. No more challenge, 1,000. We profit there. I took 7. What are my customs? I saw there. They want to. Abantu abasizayo vele yibo labo abahulumeni abantu abasebenza kahle yibo abasizayo bakhona ukuthenga le sitini khona sihamba kancane unojwayelana nabantu ukwazi ukumaketha ukukhuluma nomuntu yabo ukuba unyafika ekhaya wena umcabangele ukuthi wena umphaka kuze bayakhona ukuthenga yabo
kanje abanye abantu baye babonezinga into ey'dlalayo kodwa eminye imindeni iyakhona ukuthi ilalekile ngalo msebenzi bayakhona ukuthi abantwana baye esikoleni bayakhona ukugqoka ngalo msebenzi.
Abanye bathanda ukuthi vele sibancane bathi ayingane eganga nakho uzayithuthukisa yabo.
Ngomsebenzi, uthole imisebenzi yabo. Ya, siphume kuleyo.